Ɔdɔfo nyame nhyira wo sɛ wohwɛ ABY Plus TV. Mɛsrɛ wo sɛ sɛne ne first time na wohwɛ anaa da bia wohwɛ na sɛ won subscribe ya. Mɛsrɛ wo sɛ mia subscribe button no so. Notification bell no ɛno so mia so. Woyɛ ne saa abrɛ bia mede video ɛbɛtum wɔ YouTube no. Wo so wobɛnya no wo phone no so na wahwɛ. Mɛsrɛ wo sɛ ɛyɛ akyerɛ w'adwene ɛwɔ comment section no ase. Na like it, na share. Nema unyo zuso enye bi enche. Na minshira wuse obaye nesa. Yensa anko na yonkuhi video ni. Emle sisi ya.
Come on! Yeah.